sana. Asante sana mama wetu taifa, Rachel Ruto. I'm Daniel Senei. Amini mwimbaji wa nyimbo za Mungu. Ashukuru Mungu. Naomba tusimame tu kidogo mama. Just request for you to stand and feel good. Welcome to Kajiado County and say hi to the president. Ukirudi huko nyumbani. DJ.
Amen. Amen.